Thank you. Yeah. cyacu ndayihaye iyo mana yangabiye iranda iririmbe Zogushimira nkuyagire n'abandi bakuninahaze.